kwelinye ilanga thina siye sathethiswa ngubaba ekhaya umalume ayikhumbula into yokwenza thina ubakwethu ngulo muntu ubaba yamazi ukuthi une-passion ngesonto une-passion leyo yokuthi uzafoste wonke umuntu ukuthi akukholelwe entweni yena akholelwa kiyo ubaba wayenegama lokuthi ma ungayi esontweni ungahlali emsinwa ma ungafuni ukuya esontweni engizonta kiyo hamba okwakho umuzi lapha sibone kunendawo lapho kunehlensi kamamncane khona hambo yakha ngale wakhe hhayi khona futhi ngale kwazo uye kwakha khona wayesho njalo athi hambo kwakha ngayo so khona elinye ilanga afika khona ekhishini asithole sekhishini lapha sizindaba sasiyilungise inhlanzi bebathi libondo mabili yazi umadebu inhlanzi leyamnyama engadliwanga abantu abasontayo bathola sihlinze inhlanzi leyana sathi salungiselela ukuyihlinza nanguba kuyavela uba ma ivele ubona ngumamncane kuqala umamncane uhleli lapha mphethe umntwana asazi ukuthi umntwana wayephethe umlongo ubobe umamncane wathatha ingubo yomntwana wajikela phezu kwenhlanzi leyana wayejikela phezu kwenhlanzi inhlanzi angithi iyaphila yakathi inhlanzi leyana yifa inhlanzi leyana iyaphila inhlanzi yabo ikhaba ithawuni alisiyawelalela so manje manje ithawuni selilahlekile inhlanzi siseregcekeni into sifuneka laphana ukuthi abantu baphume ngamajubane kuba basenemnyango akusenandawa manje ukuthi sizaphuma sikhonjani I'm going to go to the house. 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 I'm going